first. Hey. Utando lange bela, omi nigalona soze lwa bela. Utando lange bela, omi nigalona soze lwa bela. When we sit on the sun, ngeke ngihlungane nawe, nguwe wethu ngolwa, ngithanda noma bethungene. When we sit on the sun, ngeke ngihlungane nawe, nguwe wethu ngolwa, ngithanda noma bethungene. Uthando lu qaba majafa, olu qitha namaza, olu baba phande.
Mm-hmm.